Mukuverenga nyuzi matsana muno pa Fanike Media ndine mukonzi wano bwana Njombe akuti dzapa mito afula mau ya mkwiyo muchalichi yamene yaleta mgwedegwede mudziko lino akuti mutsogoleri wa namba 6 uyu ni President Edgar Chagwalungu mene anapita kuchalichi ya mtendere ndi kunena mau kuti ngati tsuko ndwera nano pedzeka muchalichi pita kuchipatala akuti akulu omwe ava anafula mau yakafulagaga mene yaleta mugwedegwede mudziko lino koma mwamau yawo mukufula muchalichi akulu omwe ava ananeneratu pambe kukhotsi mbe ni kulankhula kuti angaludze udindo koma yetso niwo pakamanda koma mau yomwe ava yakuisa mtsogoleri mwa dziko lino mena makhala akubula tsiku ndi tsiku kuti nange na mchitirokotsi dzaka olomyedzi yotsapenda akuti mtsogoleri mene uyu aneneratu pambe ndi kusevenzetsa mau mene amatsevenzetsa nzatu achipemba kuti kutumphako kutanthaudza kuti nikuputsa kumeneko akuti mtsogoleri mene uyu aneneratu kuti ngati ndiye abwedzere dzimene anapitamo ndiponso akulu omwe ava kakhale kudyaka pa dhoo ya chalichi sadzafikapo koma mukunena kwake akunena kuti ali ndi mtima waukulu koma memori yake si 2GB iyi ni ramu ya ikulu akumbukira dzonse dzimene anapitamo kochi kapena kuti tinene nkhalamba inapatsidwa ntchito kulanganira dzamatsovera ya mpira apo dziko lonse linkhawa B kuti dzakwanitsa kupunda mmene amapundira makochi athu kuti pantashi munyante werera kunuma apo metso yalidu apo chipolopolo mmene yakanga kuleta maridzauti mudziko lino ndi kukwedzeka vanthu mabipi ikuteya ma back to back gemu akuti a grant mmene akumveka ngati ni grant yopatsa kumitsewo ya maloti imene yaleta miyakaliyakaliro tsaka ndola dio carriageway aku naming a technical bench yawo kunena kuti asicho Moses Sichoni ndi adzakhala ovakonkha pa mambuyo akuti enache ni anthu ochoka ku Mangalande mmene adzabwera kuthandidzira technical bench koma vanthu akupempha kuti mmene technical bench igwiridzane popedza kuti awa a grant nachidzungu ndiponso mapreyathu ambiri adziva chabe kuti God over everything.